ndongeye kuramutsa abo bose kumbure ba buguru iradio yabo twamaze kutanga indamutso rero nkuko twari tugize iminsi tufashanya kuba muri ya minsi 40 ya minsi 40 cyo kwisubira ko tukagaruka ku mukama ya minsi 40 y'intambara y'umutima ya minsi 40 aho duherekeza abakatikumeni bacu bari ko bitegura ibatisimu kuko mu gitaramo cha Pasika bazoba mu bihe bidasanzwe kandi si bihe bidasanzwe byabo gusa nira twese ha Ecclesia rero imbere y'ukwinjira mu gihe mu ndwinyeranda yo mu mwaka wose urafite indwinyeranda ni imwe ni indwi idushikana kuri Pasika itangura ku munsi w'Imana bise w'ibisandasanda no kubabara kumukama uyo munsi rero w'Imana nukuvuga ko novuga kucugira iminsi 8 idushikana ku myiteguro ihambaye ya Pasika ari niyo ndwi bita indwinyeranda none rero turabe umunsi w'Imana wiswe uw'Imana w'ibisandasanda no kubabara kumukama aha hantu nagira ngo tubifatanye ntitwigere tubitandukanya kuko abakristo benshi usanga batandukanya bakawita gusa ngo numunsi w'Imana w'ibisandasanda gusa ariko uko uwitwa dufatiye kundinganizo nshasha yagizwe na Papa Pio wa cumi na kabiri mu 1956 be niyabaye muri Vatikano ya kabiri mu 1970 rero nitwereka yuko izo mpande zibiri ari ukuzifatanya kandi kutazifatanya nukuvuga bituma tudatahura neza ibyo turiko turahimbaza izo mpande zibiri rero dufatanya kuri uwo munsi w'Imana ubwa mbere mu masabamana nuko duhimbaza hari ikintu cya mbere kiba uhezagira gutanga no kugira urugendo rw'ibisandasanda icyo gihe mbere injiri isomerwa hanze igice cya mbere nuvuga cinjiri aho batwereka Yesu ingene amaze gufata ingingo yo kwinjira muri Yerusalemu ingene yabwiye abigishwa biwe ngo bamurondere ku muntu adatomora izina ngo agende bamuzanire umwagazi w'indogobwe ngo nyene uwo niyababaza ati iyo muyitwaye hehe ngo bamubwire ngo mukama arayikeneye baragenda biba nk'uko nyene iyo rero tuyiheza tukayizirikananira hanze bahezaga ibisandasanda bagaheza bakabitanga tukasha tugira rero urugendo mu masabamana sikugira gusa turyoshe ibirori sikizingo sikugira ngo turyoshe ibirori ni ukugira ngo kumva ko turi igihugu cy'Imana kiri mu rugendo kujya masabamana sico kimwe n'iyindi migirwa tuba dusanzwe tumenyereye ni ukuvuga ko ni igihugu cy'Imana kiri mu rugendo nka kurya igihugu cy'Imana kimaze kuva mu Buja cagize urugendo mu Bugaragwa avuga ati turi mu rugendo gukorera Imana mu rugendo rwo kuja i Yerusalemu bambeye Kanahani natwe rero turi mu rugendo ruduzodushikana hehe muri Yerusalemu shasha nk'uko byahishuwe bibitubwira maze rero muri icyo gihe turumva iyo migirwa ibisandasanda hari kubihezagira hari kubitanga hakaba no guca tugira urugendo rwavyo tumaze kumva iyo jambo ry'Imana maze hagaca haba ikindi gice kigira kabiri no kuvuga ni igice two kwita amasabamana inkuka nyeranda yukaristiya no kuvuga mu rurimi rw'igifaransa no kuvuga ni saint sacrifice de la messe niko no bivuga kuko hacabamwo yanjiri ndende cane iyo kubabara kumukama kumbure mbere abantu kenshi akaba ari kure bobo bibabera mayobera ariko natwebwe turi muri vyo no kuvuga benshi ntibabitahura arico gituma tuba dushaka kugira ngo benshi batahure no kuvuga yuko kumva uko kubabara kumukama kuko turabona ko kuri uwo munsi w'Imana ibara ni ibara ritukura no kuvuga rero hari ibintu bibiri biba bifatanye hariho ukwinjira kuninahaye munazwa kwa Yesu Kristo muri Yerusalemu nkuko umuhanuzi Mezakariya yari yarabivuze mu kigabane cy'icenda akarongo k'icenda aha avuga ati hagurukana kanyamuneza muhimbare wa Yerusalemu nguyu mwami wawe araje aji wawe ni ntungane ni numukiza ni mukene kandi agendera kundo kumwe wakazi w'indogobwe iri jambo rero n'igihe tuba turiko turarangura kandi nkuko amasaba mana bitubwira akenshi amasaba mana no kuvuga ibyo turiko turahimbaza tuba turiko tubiyobamwe su kwibuka si birori si bimwe bimeze nka ninde oya tuba turiko turabibamwe vyukuri maze rero guhuza ibi bintu bibiri ko twumvise yuko hari kwinjira kuninahaye hanyuma hagaca haba niki no kubabara kumukama kuko ingorana kenshi hari ke twibaza ati none kiza gifata ikibanza nikihe kiza imbere niki byose biri gute biri kumwe kanatsinda abantu ingene bameze turabona yuko burya abantu umuntu arondeye icubahiro ku bantu Yesu wenyine avuga ati abantu singene wushingira kwintaye ku bantu baheza kuvuga ngo hozana mwana wa Dawudi ariko mukanya gatoya bohejwe n'abatware bagaca bavuga ngo mubambe cya shengero rivuga ngo hozana mwana wa Dawudi niyo nyine rivuga riti mubambe kandi burya ubuzima burabitwereka ko ariko ibintu bimeze harya abantu baragushira hejuru bakagushira hejuru umunsi uri izina bakakurekura abavuze ngo hozana bakagufata nk'umukiza niyo bakurekura maze ukakoroka nkiragarira aha rero niho nibi bintu bibiri tuhuza bamwe bavuga ngo hozana kandi yaravyemeye novuga ubwo buni nahazwa bakakanya gatoya wa mwami nyene koko nka umwami ahambaye umwami w'isi nk'uko abisi binjira n'icubahiro mugaba hari akantu hari akantu atwereka yuko kumburi y'abavami b'isi urabona nk'ibi bintu by'ibimodoka abagenderamwo n'ibintu by'ibintu bihambaye we yaje ku ndogobwe ku mwagazi w'indogobwe mu bisanzwe indogobwe tiretse nuko ari umwagazi indogobwe ni agakoko n'agatungwa bakoresha gutwara utuntu tw'imizigo yo mu mirima nukuvuga nyene ko bakoresha ko mu mizigo yo mu mirima nukuvuga ko abantu babaye abaye ariko abahambaye bagendera ku mafarasi ayo bita amafarasi nukuvuga nta utwara nk'indogobwe mu kurugamba nukuvuga rero umwami yinjiye n'umwami w'amahoro n'umwami aciye bugufi nk'uko nyene iri jambo ry'Imana riri muri Zakariya ribivuga yaremerera arinjira bifite icyo bisigura nk'umwami nka Dawudi yinjira muri Yerusalemu bavuga ati hozana harakanina hazwa uje kubwo umukama rero n'icyo ni nayo ndirimba kenshi usanga aho abashishora kuyiririmba bahishura kuyiririmba hamwe bavuga ati abana b'abaheburayi batwaye ibisandasanda bareba baririmba ati arakanina hazwa uje ku izina ry'umukama no kuvuga warungiswe n'umukama mesiya no kuvuga wasizwe no kuvuga wahawe ububasha ubushobozi ubutegetsi n'Imana ariko wonyene ni nawe mukanya bica bihinduka kuko yarazi kimurindi yaramaze kubibura inshuro zitatu yama yobabwira yarabizi ko ariyo nzira ya toye kugira gute yo kugira ngo aducungure ni nacyo gituma rero mu masaba mana yo ku munsi w'Imana w'ibisandasanda no kubabara kumukama ivyo bintu bibiri ari kubifatanya kandi n'iryo bara iryo bara ritukura ari naryo bara rizoheza rigakoreshwa kuwa gatanu mweranda novuga yuko riheza bikatukira icyo ritubwiye nuko uvuga ko uwashinze intahe gushika naha asesa amaraso yiwe ashingira intahe ukuri uyu rero nuvuga duhimbaza ico gihe umunsi w'Imana uburi kuratwinjiza muri ico gihe c'indwi nyeranda iyi ndwi nyeranda kubera iki ari nyeranda indwi nyeranda mu bisanzwe umunsi wa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu nta kintu novuga kidasanzwe kihari ariko guhera ku munsi wa kane hanyuma wa gatanu wa gatandatu ni ya minsi bita mu rurimi rw'ikilatini tridomu pascal ni ukuvuga inyabutatu iminsi itatu nyene ifatanye y'ibanga ryo gucungurwa kwacu ho hari bihari kuko umunsi wa kane hari iremwa ry'ukaristiya n'iremwa ry'isakramentu cy'ubusaserdoti hanyuma ku munsi wa gatanu nta misa ibaho niyo munsi w'Imana niyo munsi wonyene mu mwaka utagiramo inkuka y'Ukaristiya be n'umunsi wa gatandatu mweranda hanyuma kuri uwo munsi wa gatanu rero mweranda duhimbaza iki duhimbaza ukubabara kumukama kandi twongera duha icyubahiro umusaraba hanyuma kwa gatandatu n'umunsi utagira amasabamana n'umunsi utagira amasabamana mu bisanzwe nta makoranire hari kwa gatandatu mugabo kubera kenshi usanga kubera imvo z'umutekano kubera imvo zindi zituma abantu baba bava kure kare ibatisimu yari kuba mu ijoro ryo wa gatandatu mu giteramo ugasha usanga biba ku murango ugasanga biba ku murango mugabo mu bisanzwe nta masabamana hari ku munsi wa gatandatu mweranda no munsi wa gacerera rero iyo ndwi ni nyeranda kubera iyo ndwi twacunguwemo niyo ndwi twacunguriwemo ni nayo ndwi rero baba katikumeni bacu baheza bakagira gute bakabatizwamo bakiyambura wa muntu ugisazira wa muntu wa kera wa muntu arangwa niki arangwa na kamere wa muntu agenzwa na kamere kandi nkuko Paulo mweranda yabitwandikiye mwikete yandikiye abanyagarati arabitwereka ingene kamere igwanya mutima nawe akagwanya kamere maze rero kandi ni nayo ndwi Kristo yahejeje agasambura ubwami bwa Sekibi kuko niwe yasitinze ubwami bwa Shitani maze kugira ngo abugarurire ubwami bagaburire Imana avuga ati ubwami bw'Imana bwashitse ati naba nirukana Shitani kububasha bw'Imana nuko ubwami bw'Imana bwabashitsemo ubwami bw'Imana bwashitse rero ni ndwi nyeranda kubera iki kubera ibyayibayemo no kuvuga ko yaducunguye nkuko ikete ryandikiwe abahebreyi ribivuga ngo bamana ubwoba bw'urupfu ngo yaje kugira ngo ababohore babaho ubuzima bwabo bwose baboshwe n'ubwoba bw'urupfu ngo yafashe kamere y'umubiri n'amaraso nk'abene wabo hanyuma kugira ngo ayambure uwahora akoresha urupfu nk'ikigwanisho ciwe ariyo Shitani ngo no kugira ngo abohore abantu bari baboshwe n'ubwoba bw'urupfu bakabaho ubuzima bwabo bwose baboshwe n'ubwoba bw'urupfu rero nivyo duhimbaza mu masabamana yo mu ndwi nyeranda muri iyo ndwi nyeranda noyigereranya na ya ndwi Imana yakoresha mu kurema kera hagihimbazwa isabato nuko bwo Imana yaremye mu minsi ndwi novuga rero yuko ivyo Shitani yari yaratabatanze mu gicumuro Yesu Kristo mucunguzi Yesu Kristo yaje kuturokora kugira ngo atubohore maze rero akatubohora iki akatubohora ku gicumuro akatubohora ku rupfu akatubohokura mu byara bya Sekibi kugira ngo adushire mu bwami bw'Imana sewiyo iyi rero ndwi nyeranda ni nyeranda nyene koko kubera iki kubera ariho habereye icungurwa ryacu ni naho rero inyuma y'iminsi itatu yitwa Tridomu Pascal nkuko twavyumvise ni naho isozerwa n'igiteramo icyo giteramo ari cyo gihava kikavamwo impundu ya Pasika kandi iyo mpundu ya Pasika ijana ni iki ijana na baba katikumene babatizwa bavuka ubwa kabiri mu mazi no muri mutima icavyawe n'umubiri n'umubiri icavyawe na mutima ni mutima kuko baba baravutse kubwo mubiri ariko ubu babaye ibiremwa bishasha kandi n'abandi ba Kristo bose ni ukuvuga koko bazi icyo bari atari babandi gusa bapfa gukurikira aha niho natwe duheza tukanagura amasezerano indagano zacu zibatisimu ibyo tuba twariteguriye ikarema yose twityorora kugira ngo twambare agahuzu dusubize twambare impuzu nziza yera harimo no kwirega no gusubiza hamwe n'umukama kugira ngo dusubire tuje muri ya mpundu ya Pasika tuyirya koko muri ako kanyamuneza ko twasubije hamwe n'umukama nibi rero duheza tugahimbaza twugururirwa ni n'uyu w'Imana w'ibisandasanda umana umwimana w'ibisanda sanda be no kubabara kumukama nivyo rero hezo kadutegurira rero inkurikizi zavyo mu buzima bwacu nizihe burya tuvyanga tuvyemera mu buzima bw'umukristo ibintu bibiri biravanganya ibi bintu byama bigenda bibangabanganye no kuvuga yuko hariho ibihe byiza ari byo nuvuga kujya kwinjira muri Yerusalemu mu kanyamuneza k'insinzi ariko hakaba n'ibindi bihe nuvuga by'ububabare ariko kukubaba ububabare bwatuviriyemo iki bwatuviriyemo umucunguzi aha rero iki gice cya kabiri nicyo kigora kwakira abantu igice cya kabiri nicyo kigora kwakira abantu nicyo kidukora kwakira ariko kiri mu buzima ububabare mu bubabare bwa Yesu Kristo ububabare bwacu ubugira insiguro mu bisanzwe ububabare nta siguro bufite kuko n'ikimenyetso kitegura iki gitegura urupfu cyerekana urupfu ariko mu bubabare bwa Yesu Kristo ububabare bwacu bwagize insiguro no kuvuga turabona Yesu Kristo akiza abarwayi turabona Yesu Kristo mu njiri turabona abo yazuye turabona yazuye Lazaro azura wa mwana wo kwa Yayiro wa mukobwa wo kwa Yayiro yaramaze imyaka 12 hamagapfa azura na wa musore nyina we yarumufakazi aba turababona niwe yazuye tukabona abohora nabo bushwe n'imitima mibi maze rero katwereka iki akiza abarwayi akongera akazura aba bapfu bisigura iki yatweretse iyi ni siguro y'urupfu no kuvuga ku rupfu ubwa mbere ari itiro kandi wenyine niwe yayivuze ati Lazaro arasinziriye n'ujya mukobwa wa Yayiro yaravuze ati arasinziriye kumva rero ko yatubohowe ntibikiri iki ntibikiri imigani cyangwa ibintu byo guterateranya nariko usanga uyu munsi abantu uyu munsi mvuge b'abarundi simvuga abandi hari ibintu bibiri biboshe abarundi ibintu bibiri bituboshe kandi hari ikintu ca mbere citwa ubwoba ni ikintu kituboshe cyane bwagiye buratwinjiramo ku buryo uyu munsi nuko bwari bwo bwiyendera icya kabiri ni ishavu kandi ibyo bintu bibiri ni magiriranye no kuvuga ko hari ikintu kibuze mu buzima abantu benshi uyu munsi bagwaye baboshwe n'ishavu kandi n'ikimenyamenya nuko hari abantu benshi uyu munsi kandi ushobora gusanga bakiri bato usanga barwaye ibintu by'ibirwara mu bisanzwe bitagwara abantu bato bimeze nk'iki ibyo bita muri za hypertension mu kirundi babyita sinzi ko babyita ngo ni umurindi w'amaraso sinzi bavyibuke nko babyita indwara z'imirindi y'amaraso hanyuma hakaba ibirwara kuko nta za diabete zituzwa n'iki nubwo bwoba n'iryo shavu kumva rero yuko iyi karema ipasika indwi nyeranda y'uyu mwaka w'2019 ko dukeneye ko mukama atubohora kuri icyo kintu kuko benshi uyu munsi kubona abana bagwara izo ndwara nk'izo ugasanga iyo mirindi y'amaraso yaduze ugasanga ibyo birwara kuko byari by'abantu bahagaritse umutima byerekana ibiri mu mutima by'ukuri aha rero niho kumva yuko muri ubwo bubabare bwa Yesu Kristo ububabare bwacu bwaronse insiguro aha rero niho kumva yuko urupfu rufise mubemera mubakiriye Yesu Kristo mubemeye kubohorwa urupfu rufise iyindi siguro no kuvuga igitwara mu rupfu n'igiki n'igicumuro ikandi shetani niyo aho ikoresha urupfu nk'iki ikarukoresha yaba ibyo bintu bibiri nibyo ikoresha igicumuro igakoresha n'urupfu kuko yoyo nta yindi nkuru nziza ifise ivuga ngo turamwica ngo tugende tutamwisha no gupfa no kwica kandi nabo bose bica nabo nyene bari muri iyo ntumbero kumva rero yuko uwemera kandi icyo kintu kumva ni tutaba tutabohose kuri ico no kuvuga twemere ko tubuhoka twemere kuba abakristo babuhose twemere kuba abakristo bari mu mwidegembyo kuko Yesu Kristo urupfu rwe nico rusigura icyo gice rero cy'ububabare ni ukuvuga yuko ububabare bwacu buheza bukagira insiguro bukagira intumbero igihe twemeye kugira gute twemeye ko tubohorwa ko Yesu Kristo aduha insiguro yabyo kanatsinda iyabo umuvyeyi atemeye kubabara ntiyoshobora kwibaruka ariko icashira imbere si ububabare icashira imbere ni ikintu kwagiye gutanga ubuzima ariko muri uko gutanga ubuzima harimo iki harimo ububabare hari abantu bababara ububabare bwabo ntihagira icyo bumara ntihagira icyo bubyara ariko hariha abababara maze kubwo urukundo ati nimukunde gushika umubabara nimukunde gushika mupfa kubera ubwo urukundo ego abantu barakunda kuvuga ngo naragupfiriye ngo naragupfiriye n'amajambo gusa ariko vyukuri aha niho dusha tubonera wadukunze gushika adupfira rero ibiduhimbaza uko kubabara kumukama twumve ko ariko kwa haye insiguro ububabare umwe wese arimo umwe wese arafise ububabare bwiwe mugaba hari abafise ububabare ataco baviramo nka ca gisuma cyari kibambanywe na Yesu ahubwo bikamuviramo kuba igicibwa kuko yagiye kumukerekeza avuga ati ko wumva ari umwana w'Imana n'imanure hanyuma natwa tumanure ariko avuze ati ni washika mu bwami bwawe uratwibuka we yararokotse ububabare bwiwe bwatumye ababara na Yesu Kristo maze abona kugira gute abona kurokoka natwe rero uyu w'Imana w'ibisandasanda no kubabara kumukama twumve ko ari udutegurira mu ndwi nyeranda twumve ko ari aho bitujana hama duheze tuhimbaze vyukuri vyukuri atari kugira gusa dusubiremo tutazi ibyo turimo dusaba n'umukama ngo aduhe umuco tugire Kristo
ikibazo muvukanye yitwa Bonita amaze kutubaza muri paruwasi ya Rukago agira ati ni kuki kwa gatanu mweranda tamisi haba ati mbe ni kuki bambara ibara ritukura abasaseredoti muheze gwipatrisi ndiko wa muramuha inyishu ariko reka twakire muhinga bw'ivyoma biragoranye ntashobora kwakura mu Bonita ati ni kweri ki ati kweki kwa gatanu mweranda tamisi haba
kwa gatanu mweranda kuko ni muri ya minsi itatu navuga ya nyabutatu y'iminsi imwe bita Triduum Pascal nukuvuga nuburyo bwo kudufasha guhimbaza iryo banga nukuvuga ni iryo banga rifatanye hariho kwa kane iremwa ry'Ukaristiya kwa gatanu kubabara nukuvuga ni uwo munsi wenyine yitanze iyo yitanze kukugira ngo arangure bimwe yari yavuze kuwa kane mweranda kugira biranguke hama icyo gihe icyo duhimbaza ni iki dugira ikoraniro ryo guhimbaza kubabara kwiwe maze rero ibara ritukura mu bisanzwe mu mabara y'amasabamana ni ibara rivuga mutima mweranda ni ibara rivuga
reka twakire umunywanyi ucubandanya yitwa Patrice wishura allo allo muri bande allo
ndawumva
ego mubaze ikibazo cyanyu muri bande ari mu bwiga bw'ibyuma ndabona yuko hari telefone ntimeze neza bishobotse mu mwakure ku zindi telefone kuko uwo murongo ndabona ko ufite ikibazo
ndawumva
ego mubaze ikibazo sinzi ko kubera muhiga bw'ibyo mu murongo meze nabi twumva neza sinzi ko mwamwumvise yego ariko twende tukumva neza kubera hariho akagorane ku murongo mwakoresheje musemo aha
yewe ukase nayiteguye neza ariko umuntu ntorera aheruka gutiza
ahora guki aheruka
gutiza mu kirundi
yego ndabyumva
none sinzi impamvu umunsi mukuru wafatika neza
yego twumvise ikibazo cawe
arakoze cyane yabajije ati none ko bose aheruka gucikiza ati none jewe sinzohimbaza pasika ibyo ari byose ari bosi niwe yacikije siwe wacikije siwe wacikiye no kuvuga kandi nizere yuko utovuga ko ariwe wamuhanuye ngo agire ngo acikize ntiwaba koko icyo ni igicumuro giheza kikamuraba kumbure hari igihe ushobora gusanga ushobora kuba waragiye muri urwo rubanza kubera ubwoba kwibaza ati yohava gukora mu kazi.
Patiri tubanze twakire umunywanyi ushobandanye umwishura ro
mahoro neza
mahoro neza
ego twabonye Renovate muri paruwasi bukwavu
ego Renovate uyu ubaze ikibazo cawe
ikibazo cy'iwanje none iyo umuntu yaremwe n'Imana arashobora gupfa akazimanga na te burundu imbere y'umukama gushika yatamwibuka ikindi kibazo kigira kabiri ijyango n'ubize yo kwa mungu deni narumvise ngo Yesu ngo yandikisha urutoki hasi nagoma momo umuco icyo yoba yaranditse ariko kandi akandi kabazo kagira gatatu ujya mu faso ni Yesu yamubwiye ngo ugera ntubwo igicumura hari aho Yesu yoba yaramusabye ikigongo akandi kabazo ijya bibiliya baheruka kwandika kubera iki hari ahantu uri kurahasoma ibintu bitumvikana hano gatubona mu nkuru nziza yanditswe n'umutumwa Mariko avuga ibyo umuntu yakize yarimo amashetani menshi Mariko avuga ngo n'umwe mugabo ahandi na
ego Renovato ibibazo byiwe hano byinshi ntibishinge kuri no nyigisho no munsi ariko niyo twara nk'umwanya arashaka kubishura patiri ubandanye wishura ku cumu ariko murishura hanyuma muce mu
ego no yo yereka aravuga ati bosi wiwe yaheracikije ati none so hapa mbuza kuhimbaza pasika nuko vukishu na yuko ndavuga ni hahandi hari nkigihe ushobora gusanga mu maparuwasi iyo umuntu agiye mu rubanza nk'urwo nuko vuga agaherekeza umuntu nk'uyo akenshi hari gihe ucusanga ahagaritswe mu masakaramentu aha rero kumbure bishobora kuba ari nk'ivyo mukabo akenshi
yego pat umwega bwiza ntibikunze yego
akenshi rero usanga nk'ubu nawe nyine hari naho ushobora gusanga yabigize kubera ubwoba yibaza ati noreka kuja mu rubanza kwa bosi ni ukuvuga yuko yohava acanyirukana ugashe usanga nyine abantu benshi kubera ubwoba ntibashobora gushingira intahe ukwemera kwabo
reka twakire umunywanyi alo
mahoro
mahoro neza
mahoro nanjye nsanzwe ndi Nyandwe Etienne muri paruwasi ya Bubanza
ubaze ikibazo
nawe mfite ikibazo
ego bazanyarutse
yewe turiko turasoma turabona igihe Yesu yapfa ku musaraba hama bagahambwa turabona ko ibi twereka ko hariho ngo abera bari mu kuzimu bace bazuka ngo bagendagenda mu gisagara barababona twashaka rero muduhe umuco baratukitwe mu ijuru cyangwa basiye
yego Etienne twumvise ikibazo cawe ego munyarutse niko afata ibibazo mba nako ari byinshi
ego kumbure reka maze sozera ikicuyo nariko ndishura cuko kumbure kubera ubwoba ugasanga nk'ubu abwiyemo yacikije abwiyemo kubera iki kubera atinya yuko baca mukura mu kazi burya rero niho hantu nuko uvuga icerekana ko dukuze hari ijambo ry'Imana uyu munsi twazirikanye gereke ryo muri Danieli mu kigabane cya gatatu aho ya misoro itatu umwami yababwiye ati musenge ikigwa mana hanyuma ati mutagifukamiye ati murabona urubeye bari bongeye kurucana inshuro indwi ngo rushuhe gusumba ati ndabatayo kandi ndabe yuko iyo mana yanyiza kubakurayo bamubwiye bati Imana mwami iradukurayo mugabo ikindi naco nahito dukurayo ati nahito dukurayo ati menya yuko atavyo dukora ati dukura ita dukura ico naco dufukamira aha rero niho hantu abakristo benshi batarashika kandi kumva ko dukeneye gukomera kugira ngo tumushingire intaya ngo uzonye yakana imbere y'abantu nanyu zo mwihakana imbere ya data rero uyu mukristo yariko arabaza ati none sinzohimbaza kumbure yohese uka uracyafite iminsi ingahe wohese ukagenda mukavugana n'umusaserdoti muri paruwasi urimwo
yego reka twakire patiri munywanyi alo
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 mwaramutse
mwivuge hanyuma muce mubaza ikibazo munyarutse
ndi
ku magenge aho ubaza
ikibazo kibazo jewe turi muri Kalebu ndabisa kabanza kajyanye n'uko tuvuge ari wo tuburana muri sentare mbega nubandanya ibikorwa bijyanye n'umwiherero cyangwa nubanza kuri ni icyo gihe kazobanza kagera ugeze akabazo kanjye nako
urakoze cyane turabego reka twumvise ikibazo cyawe
Ego. Teka kumbure manze nishure kimwe cuwari yabajije ati kirya gihe abantu beranda.
Harya ariho Etienne hari yavuze ati mbega gihe barazutse ati mbe.
Ego.
Ego.
Ati ati bajye bazutse bace bajahe
bajahe bagiye mwijuru.
No kuvuga rero yuko barya abantu bise beranda. Bara abantu b'intungane. Hari abantu bakera bujya nkabajya bayobo. Bara abantu b'intungane. No kuvuga n'abantu bari mu mwisezerano rya kera. Abantu bo mu isezerano rya kera rero no kuvuga ko Yesu Kristo niwe wenyene novuga muhuza w'Imana n'abantu. Niwe yashoboye kuduhuza uwe mwana w'Imana, niwe yashoboye kuduhuza maze muri ico gihe abo bazutse ngo n'abantu bakababona. Menga ni Matayo niwe wabivuga sinzi ko ari Mariko. Niwe atubwira rero yuko kuko nka kuma yari yabwiye cyaga isuma bari babambanywe akavuga kimwe cyasaba ati niwe ashika mu bwami bwa uranyibuka nawo ndakamubwira ati no kuvuga kuri uyu mugoroba turaza kuba turi kumwe mu paradiso. Iyo paradiso ni hahandi Imana yari yirukanye umwadamu na Eva akavuga ngo agashaho umumarayika ngo ntiyasubire kwinjirayo. Novuga ko hari n'ubundi buryo bwo kuvuga ni nk'ijuru niko nabivuga hantu heza. Maze aha rero niho abo bantu b'intungane bagi Yesu Kristo we yahejeje aga baba kumwe nawe. Ni ukuvuga ko batashe basubira muri uko kuzimu kandi ari intungane kuko ikibanza cy'intungane si mu kuzimu. Rero nuko tweza tugatahura iryo jambo yego kumva yuko yavuze ati turaba turi kumwe mu paradizo na iyo paradizo ni hamwe kubera igicumuro cy'inyanduruko abamarayika bakeru sinibuka ko ari abaserafimi ngo bafashe inkota ati mukinga ntasubire kwinjira ngaha yohava rya ku giti cy'ubuzima aho rero hari niho hari giti cy'ubuzima ni ukuvuga rero mu rupfu n'izuka bya Yesu twarahugururiwe n'izo ntungane za kera.
Yego nibaza ko Etienne ibubanza yumvise inyishu wamuhaye nibaza ko itomoye uwitwa Renovati mbega wapfuye ati bapfa nyine bakazimangana ati Yesu ntabireke sinje kibazo yigeze kukivuga yigeze kubaza mushishwe umwanya mutoyi.
Yego no kuvuga gupfa isiguro y'ubu gupfa umuntu yapfuye ku mutima hari ibicumuro bavuga byica ni kuvuga n'ibijya byica ubuzima bw'Imana mu muntu nibyo bicumuro byica
za twakira umunywanyi ku murongo alu turakumva urinde hanyu bivuga cubaza ikibazo
muri paruwasi kanye muri gizo ya Burundi.
Ego ubaza ikibazo rero ninde
ndo nashaka kubaza ntibyaye no kubisanda kuko muri bisanda sanda
ego
ndashaka kubaza ni sanda sanda mu kwemera kwacu icyo bibutsa icyo bitwigisha amako Yesu yinjike se Yerusalemu kuko bajya bya mbere ajya mu isho gisagara cya Yerusalemu nuko yona kare yo yara rajyayo dushanyije
arakoze rero ndasi.
Ego
sinzi ko
cyukwari Novato banze mpeze icyo hama ariko aravuga ati rero umuntu arapfa akagirira nuko uvuga upfa bya bicumuriro mvuze byica cyane cyane bimwe byica za sinzi ko no vitinge so nziza twaronse ndoramana zimwe zitatu ukwemera kwizigira n'urukundo ibyo nibyo bibe byisha ubuzima bw'Imana mu muntu hanyuma no kuvuga yuko igicumuro nico cica iyo rero uwo muntu sinzi yavuze ati muntu yabatijwe akamenya ima hama agapfa akagirira no kuvuga ni nkamwe asubira akihakana Yesu Kristo akaja mu bapfumu canke akaja mu bindi bintazi canke akaja muri ya madeni ya shitani rati nono yarapfa akagirira none atakarutse wumva byo genda gute.
Ego reka twakira undi mwanyi alo.
Hello.
Maramutse neza uduza kajwi.
Jena gira mbade.
Uri ba ukwanze wivuge tugumenye tumenyane.
Yo bitse ndayishimiye.
Ndayishimiye ntwa akandi kazi na kokiriso. Niba warabatijwe nto kade ukavuga.
Jena gira mbade igituma.
Ntwa no. Ko tinye ntwa batijwe. Nurabatizwa. Ndumva je cyane. Ndumva ko nawe namaze n'umega waramaze kuyabaho.
Nagira mbaze. Ufate nk'umuhungu iyo agiye nko ku mahanga. Hanyuma abigashika akazana nk'umukobwa akikije. Kubera iki batabafatira ibihano ababyeyi ntibasubiye kuronka amasakramenti abipakuru.
Yego. Nibaza yuko ariko icyo kibazo ntikijyanye n'ikintu biganisha uno munsi nibaza ko tubyandika hanyuma tukazobaha inyishu. Kuko umwanya ndabona hari ibibazo byinshi bitabaje bitarisha uko
muba mukoze kuko hari ababyeyi urabaguye mu nkorero kandi abana babo umwana yamaze gukura hari igihe urafashe decision yiwe kandi ababyeyi nabo bakagwa mu nkorero.
Ego nibaza yuko ikibazo twacumbise sinzi ko nyoko Patrick wabandanya iki kibazo ca
ari uwo mukaburanwa ahubwo yari yabaje
uwo ari uwo wavuze abaze bijanye no kuburana mu gihe cy'ikarema mbega umuntu acabura kuburana ngo nuko ari mu ikarema
oya ntiyoreka kuburana mugabo
mugareka kuvuga ibinyoma
yoreka kubesha
ego
arondera n'amasura y'ibinyoma
ego
niyaba rero yagiye kugironera amasura y'ibinyoma akanabesha nuko uvuga yuko aho urumva ni kubananya n'ijo byo bimubari
ego witwa rene dasikanye na wati mbega Yezu ko avuga ngo yinjiye ruzari mu bwari bwa mbere yinjira yagiye kuducungura yahora yagenda yo mu minsi y'ubuzima bwiwe yigisha
yaramaze kujaye kenshi ariko uyo ico gihe ho urumva ko agiye nk'iki nk'umwami agiye mu cubahiro agiye bose bagira gute basasa ibisandasana nk'uko nyene wenyene yabivuze ibisandasanda rero ni nka kurya ngaha iwacu batera ibitongati bakagira ingwiza n'ibindi byinshi urumva ibisandasanda tubifate nk'icyo cy'ingwiza cy'ibitongati tubifate uko ni ukuvuga rero n'umuntu ahambaye n'uwarungitswe n'Imana n'uwo mu rubyaro rwa Dawudi umwe yari yararungitswe ni nacyo gituma bavuga ati arakanina hazwa uje ku izina ry'umukama ntihari mu cubahiro sicyo kimwe n'uko yahoraza kare yazanye na tariki kimuzanye ariko barazi ko agiye kwimikwa agiye kwimikwa muga ntiyimikwa nk'uko abandi bami bimikwa agiye kwerekanwa abamumenye yuko cyose kimumenye muga suko kumwe kwa bise
yego hari wari yabuze ati bisigura iki nebaza yuko aciye yiyumva
yego
uwitwa Faustin ati burya umuntu abuze igisanda sanda akajana ishami ry'igiti ati ntiryo heza gikwa ati murakoze
yego na hariho henshi agusanga atabigazi bihari canke ibisanda sanda hariho ibyo bita ibigazi bya Salomo ibigazi bito bito rero harahandi aho bitari barakoresha amashami nico gituma banawita bamwe bamwe ngo numunsi mukuru wa mashami
ego hari wabaje ati kubera iki Yezu agende ku ndogo atagende ku ifarasi cyo kibazo mu nibaza ko niba yumvije iganiriro mwacishuye
ego
yifashe ruto cyane ego hanyuma ati ndabaramukije ati nagira mbaze pati none pati kuwa gatanu mweranda ko bibujijwe kurya inyama hariho abazirya mu bahanuriki
ahubwo si n'inyama gusa si n'inyama gusa
reka twabanze twakira umunywanyi ku murongo alo alo
alo
aho wivuga hanyuma ubaze ikibazo
ndoye dupasi kare muri paruwasi Regina Pacis mu Kinindo
pasi kare ubaze ikibazo cawe
ndamukeza umusasire rero tumuhamba
ya aramutse neza kuramutsa
mahoro ama akabato kanje ka mbere mfite ku munsi kuwa kane mweranda
yego
turahimbaza amabanga y'umukama ariko ibicurarangisho hariho amaparuwase amwe amwe usanga babifuta gushika inyuma yo gusangira n'ayandi maparuwase usanga bahereza kuri Gloria nagoma nje numva ko uwo munsi mbamona ko umenga n'umunsi w'umunezero nari nibaza ko muduha umuco kugira ngo tumenye aho tugeza ibicurarangisho
murakoze Pascal munyarutse ku mwanya ni muto cyane
hama udahimbaje amasaka yose ya Pasika dufate kuva kwa kane mweranda kwa gatanu mweranda kwa gatandatu mweranda ibyo byose atabikoze agakoramo ki dufate akagenda mu misa nk'umunsi umwe hari igicumuro aba yinjiyemo
Naganze Kristo ego
urakoze cyane Pascal rero nagira ngo mbanze ndakubwire duhere kuri uyu munsi w'Imana w'ibisandasanda no kubabara kumukama tubifatanye ko ari uw'ibisandasanda no kubabara kumukama kandi icyo nari mpeje kuvuga mvuga nti burya Yezu yinjiye nk'umwami agiye kwimikwa no kuvuga agiye gufata intebe y'ubwami mugabo si kumwe kwa bisi kuko wewe azifatira ku musaraba ni navyo yabwiye babahungu baze beta ati kucyari buryo n'uyu bubamfu bwiwanje sigera bitanga ati kandi muzi cyo musaba kuko abari bicaye buryo n'uyu bubamfu n'ibyo bisuma bibiri bari babambanye rero kumva yuko uyu wa kane mweranda tutahure cyo kimwe n'uyu w'Imana w'ibisandasana no kubabara kumukama kuko naha uvuga uti n'uwa kanyamuneza na kanyamuneza kumwanya mutoya kuko mukanya urazi ko imisa irangira bigenze gute aratari bayisasuye tabere nakuru byose yagasigara hagize gute tukagenda duherekeza umukama aja muri Getsemani kuko nawe nyene kijya gihe yagira pasika yarabizi umurindiri ni nacyo gituma rero niyo abatari abandi bakurikiza yani masaba amana tutazi ahavuye nuko uvuga yuko uko bisanzwe babitubwira nuko gushika kuri Gloria hama akavuga ati amakengera avuga ibicurangisho bivuge hama mice binuma gushika ryari yo minsi 3 yose ihere iba gacerere kugira gute kuzirikana kuko twinjye mu bihe bihambaye hama kuri uwo wakangahe wo wa gatanu twumvise ko atamisi hari kuko irangira no wa kane
irimo ryaye yego nibaza ko yabitahuye hanyuma ati mbega iyo minsi 3 tudi mu Pascal umuntu bishitse akasiba ntagire yose ati mbega kirimo
yo kirimo nyene kirimo kuko kandi ntarabe ati yo wacumuye kuko burya iyo tumaze kuba abantu bo kuvuga ngo bacumuye nuko kuko tuba turi abakristo bagoyagoye nuko uvuga yuko kumva yuko wewe na ushaka izo nema z'icyo gihe ushaka kwinjira muri iryo banga abantu by'isi amabanga yabo barayinjiramo ibyo bitanga n'amabanga rero natwe kumva yuko je ngomba ku
ego reka twakire mu nyanya
alo
alo alo muri bande
ndayishimiye Clovis mu kinama
Clovis wazi kibazo
nanjye kwa mutapadini
jambo neza
amahoro
amahoro
Eko. Kuyu musi nina ya kutahu mbaza wa matanda sana.
Eko.
Ramana mwuzi, nini kutu mchwesi na rizaheli.
Eee.
Kuhangu na masama maa na kakira na greoria.
Eee.
Mchalunga kumema halimo inina had.
Ehe.
Mbani sinjiri na kakadu sorvera iniku habaru.
Eee.
Kuyu mwuro kucha, mwuro janda, Mwiga mwanya noku wadaka ni mwiranda. Anyuma ikindi kiwazo. Mwila yuko mpwitema. Mwila yuko mpaka mwile choku mwisi wa masanda.
Hei.
Noku mwisi wadaka ni mwiranda kuwela umembe vichalizo mbagusa.
Heiku.
Anyuma ikindi kiwazo. Ko yezu ataku wadaka ni mwiranda.
Heiku.
Mugani kutajadini mbaza kwa Afrika kwa nakandaku Mugani kutajadini mbaza kwa Afrika kwa nakandaku
Hei
Na unuwa mkuse ikibazo kujutu
Nakandaku Kristu
Pero Mnyana mwuka abivuze Umosi wima na wibi sanda sanda nukuwa wala kumukama Tubifatanyi Tubifatanyi tubimenye ere Kujiji tanyi nukonyene kuko niko mwitunga nyumarishashi jama sawa maana yo mugihumbi kimwa majanichenda na mirongiri ndwi nukubuge na nguru ya Vatikano ya kabiri ayo masawa maana avugati tubifatanye tubifatanye tufatanye uku iyo yinjira rinina haye nukubuge nyene kurja kuinsinzi kuinjira ni vijuwa hiro vijinsha wano avugati hozana ati nina kunina haza kunina haza nyene niko biri aliko yara abizi kwa lija kanya gatoya yari yarize kavya kanyagatoye
ariko kwa gatanu mwiranda nuko numukubabara
eh nukubabara
turagirindire kana gloria
eh ho nta kiba kirimo nta nimisiri muho
yego
eh nikoranire ku munsi w'Imana w'ibisana sana nukubabara nikoranire ritwinjiza muri ndwi nyeranda nico duhimbaza hoho ni misa y'umunsi mukuru ariko kwa gatanu nta misi hari
ati nyifato none muri iyo minsi ibiri yo bimwe canke yo bitandukanya
oye yatandukanya
yego
iratandukanye kuko umunsi w'Imana bisana sana nuko babara ko mukama nuwe Imana oye umunsi w'Imana muri ya minsi nayo turazi kwida rimwe mu ikarema
yego
ariko kwa gatanu mwerana ni umunsi wo kwisonzesha si bamwe bagusaba bavuga ngo kwisonzesha inyama no kwisonzesha byose hanyuma nuko hariho nibindi bimwe bimwe nkabubatse hariho nibyo basabwa badaheza ngo bakore ico gihe hanyuma ikindi nuko muri cyo gihe cyo kuwa gatanu mweranda kumva yuko umunsi wo kwibabaza novuga ko kubamwo n'abandi bamwe bacuruza inyama bamwe bavuga ati niho bakuru dufaranga inzoga icyo kintu nabo bakimenye kumva bafasha abandi kuko buri umuntu wese azobazwe ibyo arimo ayo mafaranga adatunganye ati yarondetse inshuti n'abagenzi kandi uwo munsi umwe no kuvuga kutazoheza ngo umukeneshe ariko yatoranye ibyijuru hari niko tukweza tukabibamo tukafasha nabo bandi batazi ibyo barimo mbere hariho n'abaca bavuga ngo tugiye ngo gukaraba umva bakabyitiranya n'iki impamvu yo kugira ngo banywe barye ngo tugiye gukaraba ngo twabuze bashe ngo tugiye gukaraba nuko uvuga nuko bataba bazi ibyo barimo niba bazi ibyo arimo twumverera kuri uwo wa gatanu mweranda duhimbaza duhimbaza kubabara kumukama simisa hiyo kumunsi w'Imana bisanda sanda no kubabara kumukama
ego hariho ubajije kibazo ati uwajije ikibazo ati kubera iki ati zirya misa zo guhezagira amavuta kwa gatatu mwiranda zamazibera ku madiocese ho nyana ati kubera iki patiri rya misa atigaye ihereza ati amuhereza umwungere gusa ngo mbega uwo yora urya munyota w'igicaniro cha pasika kawujana mu murima ngo yobagize nabi kumengo ubuhezagiwe yego mubadiki
yego cyane nakoze nuko uvuga yuko ubwirya misi rya misa yo ku munsi wa gatatu iba ku munsi wa gatatu kubera iki mu bisanzwe ni umunsi wo kuhezagira amavuta kandi ico gihe cuko umunsi umwe episkopi be naba kurambere niko no vyita bakurambere abasaserdoti niho baba bahagatiye niho tuba tugize ubumwe niho tugira ubumwe nyabwo
yego
kandi buri gikindi naco nuko imisa yo gusubira mu indagano z'abasaserdoti turaganira dusubira kuraganira kugamburukira umusaserdoti no kuvuga ibera harya muga mu bisanzwe yabaye kuwa kane niho ryaremwa Eucharistia.
Ego.
Nicho gituma rero ari wa irongora.
Agashaheze gyana yamo.
Ubya niwe umusaserdoti rega azimire abandi mu diocese.
Atoyo rya munyota ugicano cha Pasika. Atakabujana atayo bagize.
Yabare koragira ibintu by'ubwa mana.
Yo igume mana. Ego. Ego reka tubandanye naho umwanya mbona uri kuragenda ati ndi Simon nahazi mu diocese paroisse Nyarusanga ati mbe burya ngo kuwe Imana ntanzira y'umusaraba yari kwiye kwaba. Ati kiya kimenyetso cyo kuryama bisigura iki ntandere musaba bikwiye kuba ko heshe bagenze musaba inzira y'umusaraba ku munsi w'Imana mu ikaremo
oya naho bahigira mugabo umunsi w'Imana burimwo
hariho n'imiryango y'abe Imana bagira imisi yose
yego naho
Imana harimo
yego rega nuko uvuga umunsi w'Imana nturimwo umunsi wa kawo gahimbare
yego
hanyuma rero kumbure naho baba bitwaza bavuga bati abakristo ntibaronka umwanya ngo kugira ngo
bacane
nuko uvuga burya umuntu ashaka kuba mu bintu mukuri atashatse kwiyorohereza no kuvuga ibintu birashoboka barashaka kugira rero abakristo bake yaho baherereye kandi kuko ntibirimwo mu bintu by'amasabamana ko bitegeze kugirishwa na padiri nabo barashobora kugira ubwabo
yego
mugabo aho baherereye bagaheza bakayigira hanyuma kindi yaravuze ni
ikindi kibazo ngo kwiba igituma baryama
kwa gatanu mwerana bamwe bagafukama nuko uvuga nyene kuri ico gihe ingene himbazwa abarongoye uyu munsi ico gihimbazo abasaserdoti barashika bambaye bitukura hamba bakarambarara hasi nuko uvuga Kristo yaciye bugufi ku munsi wa gatanu yaciye bugufi arahereza kope kuko yambitswe ubusa yaragize natwe turi umukungugu hamwe tuvuga tuti wavuye mu ivu zosura mu ivu nuko uvuga icungurwa ryacu Kristo umwami wacu yaciye bugufi natwe rero nibwo buryo bwo guca bugufi
yego hanyuma hari ubundi yabajije Gitega Rishari ati Gitega Rishati nagomba mbaze ni kuki twumva ko Shetani yinjiye muri Yuda ari uko yeza muhaye intore ati adimbye none ngo iyo ntore niyo yatumye Shetani ngo imwinjiramo
oya no kuvuga yuko hari ikintu twomenya iyo wansi ikimenyetso cy'urukundo no kuvuga igihe umutima w'umuntu ushobora gusigara ugaragara wansi urukundo wansi ku Imana iba mu mutima wawe no kuvuga ko Shetani irahezeka ikacutahamo no kuvuga rero yamaze guhita mwe iyo ntuze kuko yansi urukundo cari kimenyetso cy'urukundo mu bisanzwe ni hamwe imwe bagirira umwana ukunda niki rero nico kimenyetso yamuhaye cyukira ngo yisubire ko ariko nawe yari yamaze kugagaza yari yamaze guhitamo inzira
yiye yego hari kindi nagira yamaze ikibazo cya nyuma kumbura ibibazo ni byinshi kumbura tubigaruka ku mundwi nyeranda ku munsi wa gatatu zangira ni mwabishaka patiri hari ikibazo mwavuze muratatira abantu bagira ubwo bati abarundi kanaho umuntu mufatiye kwa mubati barafite ubwoba bw'urupfu ariko tubana Yesu agira ubwoba agira ducungure none mumva bitumvikana gapati
oya si kugira ubwoba no kuvuga wewe no muri ivyo bwo bubabare kuhera bubona wewe no kuvuga yuko yabubaye mu mana ko kuvuga yuko ivyo ububabare no ububabare nyine urupfu n'urupfu mugabo wewe yabibaye mu mana avuga ati dawo wampebeshwe niki ntigeze bimukura ku mana no kuvuga rero muri no muri ntuzi gihe yabirishwe camaraso nuvuga niyo ntambara y'umutima ni ntambara kuko burya ngurabo intambara ikomeye amaraso arapfa arasese
ari kurumba kubwira ubabare n'ibisanzwe byiza nuko tubamwe mu mana
no kwizigiye kubanamo n'Imana kandi tukarondera n'ubukomezi ku mana
yego yego nuko rero reka ubwire ijambo rya nyuma ushikirije ko umwanya w'ikiganiro aheze
yego cyane twari tugize iminsi nyine dufashanya twitegura muri karema ubu rero kugira ngo tuzoshe tuba mu gihe mu ndwi nyeranda nariko rero nifuriza abakristo avukanye kugira ngo bazoronka kokanya bafata kokanya amaparuwasi arabidufashamwo bashobore kuba muri kuzirikana ayo mabanga y'icungurwa ryacu kandi humukama abariko aracungura nkuko amasaba mana ya Ekleziya Katolika abitubwira.
Ego
ndabifurije rero ntwinyeranda nziza kugira ngo tuzosangira akanyamuneza kizuka.